what's up under. Then back it up, beep, beep, like a trucker. Nice thighs, nice waist. And you know I can't forget about your face. But don't none of that matter. I'm about to make your pockets scatter. Girl, I just wanna see you strip right now. Cause it's late, babe.
Pretend that I don't see that without you, girl, my life is incomplete. Say, without you, girl.
Versace on the floor.
Ba ding da 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 da